Greetings.
Amahoro, umugera witwa human monkeypox ugize iminsi wibonekeza mu bihugu bitari bike bitigera bivugwamo uwo mugera harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe na Canada. Ku bantu benshi bo ngaha Vermont kuzowandura ntibizokoroha, ariko turabandanya tuwiga neza kugira tuwutahure, ariko kandi dushaka ko muba maso nawo. Bitandukanye n'umugera utera COVID-19 aho wo wandukira uciye mu muyaga, umugera wo wa human monkeypox wandukira cyane cyane iyo ubaye hafi cyane y'uwugwaye vuye ku muntu uja ku wundi no guhuza imibiri ku yindi. Umugera wa human monkeypox ukwiragizwa cyane cyane iyo uhuje amazi avuye mu wundi muntu canke iyo amazi avuye mu gihere cy'uwugwaye. Akarorero ni mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina canke guhoberana mutambaye ngo mwikwize. Birashoboka kandi ko wandura uwo mugera biciye mu kubonana amaso ku yandi igihe kirekire canke mugasangira ibintu nk'impuzu, amasume, amashuka vyakoreshejwe n'uwundi muntu yanduye. Umugera wa human monkeypox urashobora kukugwaza cyane. Ikimenyetso cya mbere nyamukuru ni ibihere bishobora kuboneka mu maso bikaza ari nk'ibisanzwe, ariko bikaboneka nko kumenga naho wababaye canke aho wakomeretse. Ushobora no kugira umuriro ukadegedwa, ukababara mu mubiri wose no kugwara umutwe, umugongo no kumva urushe wese imbere y'uko ubona ibyo bihere. Abantu benshi batangura gutora mitende mu nzu zibiri gushika kuri zine batavuwe, ariko ibihere byo bikagushubabaza cyane. Ukimara kubona ibyo bimenyetso canke ukibaza ko woba warandujwe, ca uhamagara kugira ubonane na muganga wawe, ube kure n'abandi bantu canke y'ibikoko, hanyuma wibuke kuvugana na muganga wawe ico wokora. Ni waba utararonka umuganga canke ugukurikirane wo kwa muganga, hamagara kabiri rimwe rimwe kugira bagufashe, canke uhamagara ishirahamwe ryakira impunzi kuri 8265551963, canke ALV kuri 8295531 6.